Yes, my babes.
Ay, yeah, it does.
Yeah.
Hey, this is some nothing, he got and he fresh and he's saying 20. Jung was scandal saying 20. Miss King, your bonus king, Mount Peterson and as a goose.
Kubanga no two week, it does.
I'm cats, your bonus and cats.
Cool, stand us up. A week it does a gun over so cock and a gun and a character. Yes,
humble.
Yes, Baba. I will get us a corner lap for love or call. Aye! Aye!
I'm showing like going to another to his skin. But sick his skin.
Hey,
I'm going to go born in the way.
Imagine if you see Kulume a new character yakho like a pagan. Hey, I'm going to come to a musuya actor. Ziyabuya. Got in them nanding it and I wooty footy actor. Gento o yo na gento itandayo umkulo ngaphakathi and then ikhuluma ngama ngabaculi ababili aba ama rivals usethatha ke futhi umuntu wena ukuthi ufuna ukumshada intombi yakho.
I'm sure yonke into kwesinye isikhathi kwenzeka into kuactwa kodwa ezinye izinto zenzeka ngempela kubantu esiphila umhlaba omkhulu iyenzeka ngempela izinto ezinje. But ma ungabu umuntu osuzibuza ukuthi ngampela le nto mayisiyenzeka kuwe. Ibhlungu kakhulu ma.
Bona sebekuthathele mina kanje.
Hey. Hey mama kungathileki into. Ha serious. Ngampela uyazi ukuthi emakhaya kudala bekusuka izimpi ngento esifana nayo le. Izimpi impela kuliwe ngokuthi kusuke umuntu wathatha intombi yomuntu. Uthola ukuthi umuntu mayithatha intombi yakho nawe usuqalile ukuthi uyanyakaza manje ufuna ukulobola. Vele kuyempini lanihlangana khona vele kuyaliwa hayi ukuthi enimani lwe nobabili kwaze kwaba kwaswela kulabo bangakini kuba inkinga. Ngoba kula kuqala khona ke manje ukuthi kulwisigodi esithile nesigodi impi isuka ngento encane abantu abasuke beyibona ngathi incane kanti into enkulu
okufanele ivinjwe isaqala. Into engijabulisayo ukuthi hayi ke thina si right.
Hayi
thina si right si fresh simnandi kwasho abafana akukho lapho moshakala khona lu solid luyinsimbi
lapho umshuko
luyinsimbi. Just the grace of God, and I think ngokubambisana, united we stand, divided we fall. That's why sifuna le unity le imbumbe le. Yes, asibonge kakhulu Ncgobo omkhulu.